jackets, hooded eyes, weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterings of Africa, each of the dead one. Oh, mama, yeah. They're on the road to Bella.
Lilikota. Gamraam Sereshkova u celebrator Maduva amapepo wa abo a 88 years but if fanele namasinga International Women's Day
yeah
88 years yamba mini kha bone ndi khamba wo lavelesa lwendo lwa tshifhinga tshi fanaho na hetshi tsha 88 years tshine
nṋe nda khou bva khalo na zwino ndi khou amba ndi yoṱhe ndi ya mahali ndi wundu ne nda khou bva kha u bva kule nga mahali.